ukukukhanya okwabonwa likhaya ligubungelwe bubumnyama uLithemba ababehleli kulo kwezontsuku zobumnyama kulomnyama wawubonakala ungena kusa babona wena njengenyanga bahlala belindele okokukhanya kungaqhamanga bemana bekhumbuzana asisoze sife singambonanga betsho wena oyimpumelelo yabo kwezo zimanga ezazibehlela bayuca bengalindelanga andazi basinda kanjani kuba babengakhuselekanga ufika nje nawe abasaphelelanga abanye basala kwezo ndlela baphela bengasakubonanga uLithemba lekhaya lokhiwa kungaqondwanga abazali bengavananga phakathi kwabo wabakhona ekwakufanele azilahle akwamkele ungavumi ukulahlekana nawe khumbula Usisibane Sethemba uLithemba wena uqobo insizi ezasemehlweni abo zachabalala mhla ufika yonke iminqweno namaphupha ababenawo bawabone phumelela ngawe ungavumi ngawe nakubahlobo uqobo yala nawe kunokrozo lwamaphupho akuhlaleleyo wafezekise uLithemba kulantombi ndala yakhetha ukuzilahla ikwamkele ungazilahli zamkele lusi impondokazi.